Ngiyakumbula lelo langa ntombi siqala ukubonana nawe siqala ukwazana nawe nakubiza mama Jane Ngiyakumbula lelo langa ntombi siqala ukubonana nawe siqala ukwazana nawe nakubiza mama Jane Ngakubiza mntana ovu ngathi sondela lapha kimi 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 Ngakubuza igama lakho waphendula wathi kimi Ngakubuza igama lakho waphendula wathi kimi Ngakutshela igama lami nanginguKhawulani wawamkhwane Ngibuyale emshisandla ngizofuna uthando kuwe Ngakutshela igama lami nanginguKhawulani wawamkhwane Ngibuyale emshisandla ngizocela uthando kuwe Waphendula wathi kimi yena kuzomqoma ngesabatha Waphendula wathi kimi uzongiqoma ngesabatha Waphendula mntana ovu wathi uzongiqoma ngesabatha Waphendula mntana ovu wathi uzongiqoma ngesabatha Ngiyakumbula lelo langa siqala ukubonana nawe siqala ukwazana kwakumnandi mntana ovu Siqala ukubonana nawe siqala ukwazana nawe ngakubiza mama Jane Ngiyakumbula lelo langa ntombi siqala ukubonana nawe siqala ukwazana nawe ngakubiza mama Jane Ngakubiza mntana ovu ngathi sondela lapha kimi 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 Ngakubuza igama lakho waphendula wathi kimi Ngakubuza igama lakho waphendula wathi kimi Ngakutshela igama lakho